Iteka n'umunezero nangere vy'ugusubira kubana namwe banyunganye bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu mukunda muri benshi. Numwe tuge kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi akaba ari amakuru tuza kugaruka hanini ko yarabana na ariko aravugwa mu gisata ca politike. Na makuru tuza kuraba n'ubundi ko yahejeje gushirwa habona y'urutonde rwabo bagiye kuganda gugwa. Na makuru y'ibanga duhejeje kuronka ava mu iperereza ry'u Burundi yemeza ko hariho umugambi wo kugandagura bamwe mu batavugwa rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD abari na gateka kazi na muntu ube n'abamenyesha makuru cyane cyane ariko ibyo byose bigakorerwa abahunze igihugu ndetse n'abari ku migabane ya Buraya. Sibo gusa kuko kuri uru rutonde rurerure rwabo batumwe ko intumwa ziperereza harimo n'abashingamateka bakorera nga mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kugaruka ku mushingamateka Honorable Bragato Rwasa kuri ubu ivyo bivugwa yuko yoba yamaze gushika mu gihugu cy'u Bufaransa ndetse akaba yanagiraniye ikiganiro kidasanzwe n'ikimenyesha makuru mpuzamakungu RFI. Turaza kugaruka ku byo yatangaje ubwo yari yatumiwe n'iyo radio y'Abafaransa. Tuze kugaruka kandi no ku byatangajwe n'uwo ba yaramusubiriye ku burongozi bw'umugambi SNL n'ubwo Gato Rwasa we atemera ko yakuwe kuri muri ico kibanza. Iryo soko rikavuga ko ubutegetsi bwa Ronse uburozi bukomeye bwakuwe muri kimwe mu bihugu vya Rutura. Ubwo burozi ngo ntibusaba kubushira mu mfungurwa canke mu binyobwa, bushobora kuba ku kintu umuntu aza gukora ko gusa. Iri soko kandi rikavuga ko aba bantu bari mu mice itatu itandukanye harimo abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, akazamwo abari mu mashyirahamwe yigenga ndetse akazamwo kandi n'abamenyesha makuru. Turaza kubigaruka ko mu buryo burambuye n'urutonde rw'abantu indwi bariko bararonderwa bidasanzwe ngo bicwe hakoreshejwe ubwo uwo mukenyuro. Batatu muri bo mu mashyirahamwe yigenga, abandi batatu bari mu banyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi mu gihe uwundi umwe we ari umumenyesha makuru. Mu mashyirahamwe yigenga harimwo umwe mu baharanira agateka kazi na muntu akunze kwandika cyane ku mboga ngurukana bumenyi. Benshi uyu bakaba bavuga yuko yoba ari Pacifique Nininahazwe yatumwe ko izi ntumwa ziperereza ngo zije kumugandagura. Hakazamo kandi umukenyezi bavuga kazwi cyane mu isi ko yugurura imiryango ikomeye mu isi mu bihugu vya Buraya, Canada ndetse na Amerika. Akazamo kandi n'umushingwa manza bavuga ko akorana cyane na Sentare mpuzamakungu mpanavyaha mu isi ikorera irahe mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihe kandi mu banyepolitike batavuga n'umwe n'ubutegetsi ari naho tuza kudoma urutoke cyane, hazamo umunyepolitike akomeye ari mu Burundi kandi ari mu nama nshingamateka. Uyu we rwose ngo yogaba amakuru ahari akavuga ko hafashwe umugambi ko ategezwa kwicwa ariko ko badakeneye ko biboneka bamwishe abari bo. Ni mu gihe muri uyu mwanya hari umwuka mubi cyane wa politiki nga mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane ku babarizwa mu magambo y'isenere. Bamwe bakavuga ko uyu munye politika akomeye n'ubundi ari mu nama nshingamateka ari Honorable Bragato Rwasa yoba yaratumwe k'abakozi b'iperereza, ndetse nkuko nabwiye mu makuru yacu yabanje kuri uno munsi yatumwe ko inshuro zitari zike cyane, ndetse naho yagize isanganya aho yagize amasanganya abiri mu ndwi zidashikana no kuri zibiri mu ntango z'uyu mwaka. Irya mbere akaba ari rigize muri Kigarama mu ndwi ya nyuma isozera umwaka uheze muri Kigarama, ndetse irya mbere akarigira ku igenekerezo ya mbere nzero uyu mwaka w'2024. Aya makuru akavuga ko hariko harondegwa mu bamwegere cyane uwo kwemera ko muhubwo buruzi cyane cyane mu bashoferi mu bakora imodoka ziwe no mu bakora iwe muhira. Akazamo kandi umukuru mugambwe wafuswe abahanze rimwe na rimwe bakunze gushira ko umuhari w'abagwanyi. Uwigira gatatu muri abanyepolitike batavuga n'umwe n'ubutegetsi hazamo umunyepolitike yahunze bita umufrondeur yahoze ari intwazangabo muri CNDD-FDD, akaba akunze kandi no gushikiriza ivyumviro bikomeye mu biganiro bitandukanye ku maradiyo. umurwi wa gatatu ukazamwo abamenyesha makuru. Aya masoko akaba yatubwiye umuyobozi w'i radio ikorera mu buhungiro amazi gihe ashira habona amakuru menshi y'ibanga. Benshi bagakeka ko ari Bob Rugurika arongoye RPA. Benshi muri bano bavugwa ko urutondero basanzwe biziko n'ubundi bari ko baronderwa cyane n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD ngo ntagishasha kirimo kurabo ngo buraba ntibijaje, ariko nabandi batavuzwe kuri runo rutonde bo kwitondera cyane abo bahura. Kuva kera hamye havugwa abazwe cyane kare bo bagomba kwicwa, ariko ugasanga hishwe n'ubundi batavugwa cyane nkuko vyagenze kuri benshi muri kahise. Nimbwiye kandi hari n'amazina tukiri ko turondera urutonde rurerure cyane yabamwe bavuga ko batumwe muri ico gikorwa kigayitse cyane mu bihugu bimwe. Ni mu gihe aboja muri ubwo buja bomenya ko nabo nyende batazoroherwa mu bizokurikira, ubutegetsi nabwo kandi bwomenya ko ivyo vyamaze kumenyekana. Ivyo bwokora ntivyobura inkurikizi, noneho basokuru niho baciye bavuga bati iwe yariserutse ntiribaricishe isuka. Tukiri muri ano makuru arabana nayibanga n'ubundi, reka tuyabandanize ko yari kwa avugwa mu nzego zi mu rwego rw'iperereza ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Benshi barumva ngo uyu muntu ni umukozi w'iperereza ndetse nganahagarariye iperereza mu ntara iyi n'iyi, ariko se abatwara iperereza mu ntara iwanyu boba ari bande? Aba rero batwara iperereza mu ntara tugiye kubageza ko urutonde rwabo. Gusa n'ubundi abatwara iperereza mu ntara bakabavuga ko ari bamwe mu bategetsi baba bari kwisonga mu banyuruza abantu bakaburwa irengero, nabo kuva bamenye kandi ko bakurikiranwa rwose batera bigengesera mu byo bakora. Ahandi naho bakiga uko banyegeza amafuti bakora, bamwe baradutuma ko intumwa zo kuburira ko ataka biba ariko barakora canke bagatanga umuco kuba vyabaye kugira nibahave babashira ko icaha baba batakoze. Duherutse kumva rero ko hariho abaherutse guhindurirwa intara bakoreramo, ariko ntituzi bose. Hano tugiye kubageza ko urutonde rwabo uko ari 18 bose, ndetse na buri umwe wese intara agiye ahagarariye. Reka dutangurire mu ntara ya Bubanza, hariyo Jérémie Tangishaka. Uyu yarakuweyo arasubirizwa na Poncier bigira uwuhiriwe yahora imuramvya. Mu mwanya muto yamaze ibubanza, Jérémie Tangishaka ngo yagiye anyuruje umuganga w'ibitungwa yitwa Désiré Sindayigaya kugeza ubu atarasubira kuboneka. Yanyuruje kandi Pastor Samuel Mukeshimana we yahavuye aboneka inyuma y'amezi atatu. Mu ntara ya Bujumbura, Meiri Elifazi niyo ngabo. Uyu amaze kuvuga mu mabi menshi cyane mu ntara nyinshi mu mwaka uheze. Elifazi niyo ngabo nawe akaba yaravuzwe mu inyuruzwa rya Désiré Manirambona. Mu ntara ya Bujumbura nanone Rurari Salvatore Horihoze yoba yarahinduwe, ariko ntidufise izina ry'uwamusubiriye be niyo we yajanywe. Salvatore Horihoze ni umwe mu bakozi b'iperereza bamaze kuvugwa mu mabi menshi cyane, harimo kunyuruza abantu bakaburwa irengero. Mu ntara ya Bururi tukaba dufiseyo Jovite Butoyi, hari amakuru avuga ko yoba yaramaze guhindurwa ariko nta vyemezo dufise. Mu mwaka uheze nawe iperereza ryaranyuruje abantu ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi mu gihe Jovite Butoyi ari we yahatwara. Banyuruzwe haramenyekanye cyane Jean Claude Ndayikengurukiye, Focus na Karutimana, ndetse na Baritazari na Karutimana. Tubandanize mu ntara ya Cankuzo aho Venami Buro ari we muyobozi w'iperereza. Uyu yakoze bivugwa yuko yakoze amarorerwa aho yagiye aranyura hose aho yatwaye iperereza ho ba mu ntara ya Ngozi, Cibitoke ndetse na Bubanza. Mu ntara ya Cibitoke kandi Renova Ntungishimpaye aherutse gusubirira Ahmed na Bill Sindayigaya. Turamenya iyo Ahmed na Bill yaciye ajanwa. Mu myaka yari amaze mu Cibitoke yaravuzwe mu mabi, uwamusubiriye nawe ahekaba aherutse kuvugwa mu inyuruzwa rya Gilbert Irakoze umunywanyi w'umugambwe utavuga rumwe n'uri ku butegetsi seneri muri komine Mabayi. Mu ntara ya Gitega, Vena Ndayishimiye aracyari mushasha mu burongozi bw'iperereza mu ntara. Imbere ya Gitega yakoreye mu Cankuzo, mu mwaka uheze nawe yaravuzwe mu inyuruzwa rya Haruna Mustafa, ariko abonye ko vyamenyekanye havuye amurekura. avuga ko we ayincabwenge mu mabanga jejwe kandi ko ari umwizigirwa wa president Varis ndashimye ndetse anamucungiye general de police arengiye me bunyoni apfungiye mu ibohero rikuru rya Gitega ngo akaba ari nayo mpamvu yoba atarimo tuzomugaruka ko ku munsi wejo tunabwira byinshi mu makuru twaronse kuri uno munsi kuri dosiye ya bunyoni tuzobabwira amabanga menshi mutamenye y'intambara iriko iragwanirwa mu biro by'umukuru w'igihugu kwa Ntare Munara ka Rusya akaba harimo Jovechisha hayo uyu nawe yakoreye mu ntara nyinshi kandi zose yarazisizemwe amarira menshi cyane ugatwe kiwe hari benshi banyirijwe ntibasubira kuboneka hakaba hari n'abandi benshi bagiye baraburizwa igufa mu ntara ya Kayanza hakazamwe Leonard ngenda kumana nituzi ko atarahindurwa uyu nawe akaba amaze kuvugwa mu ihohoterwa rikomere y'inyangamugayo y'imatongo yitwa Inosa barutwa nayo ihohoterwa ryatumye yitaba imana tukaza mu ntara ya Kirundo hariyo Michel Ndikuriyo kaza mu ntara ya Makamba akazamwo Lieve tuyishemeze mu ntara ya Muramvya nituramenye umushashe yasubire Poncier ibigira uhiriwe mu ntara ya Muyinga hariyo Felix Havyarimana uyu aho yaciye hose Muramvya Bujumbura Meiri yasize nawe amarira menshi mu ntara ya Mwaro hariyo ntuzwe n'Imana Ingozi akaba ariyo Godfrey Wantirampeba Rumonge Regis Sibomana ndetse Rutana Kamatari mu ntara ya Ruyigi ari nayigira 18 yakazamwo Erezeri Manirambona uyu nawe ari mu bakera ngo bakoze amabi menshi ari no mu bakoze ubwicanyi bwakora aba FNL Muyinga mu mwaka w'2026 ari gihano yaciriwe ariko ntiyagejeje kuko yaciye aja gukorera iperereza menshi muri aya mazina n'ubundi nayo bari barongoye iperereza mu ntara muri Nyakango mwaka weze w'2023 birashoboka ko hari abamaze guhindurirwa intara bakoreramo uwomenya izina rya mushasha n'ubundi iyo rishira muri komanteri Fyonda subscribe cyangwa isabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tujucikanwa nayo dushikiriza usangiza no makuru bagenza aho baherereye hose nga mu gihugu cy'u Burundi bari mu buseruko mu bumanuko mu buraruko mu burengero hanze y'imbezi y'igihugu cy'u Burundi nko mu bihugu bigize akare ka Afrika y'ibiyaga binini ku mugabane wa Afrika makungu ya kure nko ku mugabane wa Buraya Aziya Australia ndetse na handi amakuru yacu nakagaruka imana iba hezagire